I'm shapopo, I'm shapopo, mpaka mida majogo. Ukila msoto sana, usia wazie madogo.